whakapiri mai anō. Ko te whetū tārake o Hollywood, ko Jason Momoa tērā I rāhiriti atu ki te marae o Hoani Waititi I nā pō. I whakataurea rātou ko tana ope kanaka Māoli, I runga I te whai kia oti I Aotearoa nei te whakahuatanga o tana kiriata o God of War. Tērā e hāngai ana ki te tāmitanga o ona tūpuna kanaka Māoli ki Hawai'i. Kei a Regan Paranihi, ngā kōiriiri.
He maiohatanga Māori ake nei, mā tēnei ko tuku rerenga tahi o Hawai'i.
Ia te waka hoki mai ia ki Aotearoa. Ki aia, ko hoki mai ia ki te kāinga.
Whakahia poana ia I te ahurea Māori, me ana tātai hononga ki tāna anō ahurea.
He tēnō pau tēnei tangata, you know, he ngākau nui, he tangata pai, he tungāne. You know, he's one of us. So.
Ko te kapo I tāna terenga Chief of War, te pūtake o tāna tau atu ki roto o Tāmaki Makaurau.
Ko te tāinga mai o te Pākehā, wera ahuatanga, te raupatu whenua, raupatu I ngā tikanga, ngā kaua. Karakia mō te katoa katoa tērā ahuatanga, kua tai atu ki roto I ā rātau.
He paki waitara e ki anei e Cliff Curtis, e hāngai ana ki ngā kōrero o Tua Uki, o Aotearoa.
Ko tēnei te mahi o te whakahonohono mai o ngā motu o Hawai'i, ai ki ralo I te maru o Kamehameha, ko tēnei te tino kōrero nei o tātou mahi nei. Ngā musket wars of Hawai'i, ai.
Kua tōtō ia anō hoki te terenga nei I a Momoa ki tana ahurea.
Ahakoa kāre e matatau ana ki tāna reo, e matatau ana ki ngā āhuatanga o te ahurea, e pāna ki te moana o Hawai'i, ki ngā whenua o reira, ngā kumu o reira, I tēnei wā tonu, e ngana tonu ana ia ki te ako I tāna arero Hawai'i.
Ka rewa te terenga tuatahi o Chief of War I tēnei tau. Regan Paranihi, Te Karere.